Kuri genekerezo rya 2024 twashimye gushikiriza abagumyabanga n'abarundi bimwe bimwe mu byafunditswe n'inama ya Komite Nkuru yabaye ku magenekerezo 2023 Ndamukiza uyu mwaka ngahanye n'Ngozi muri komine nziza ya Ngozi mu mugambwe cyangwa komine mwumba mu ntwaro kuri umusozi wabuye aho mbere hasanzwe havuka imboneza y'amaho umugambi CNDD-FDD sogokuru wacu nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ikivugo cyabwa giti bagumyabanga twubaka umushinga w'ibona kazoza w'Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 duhereye mu guteza imbere ubuzima bwa bene gihugu inama nkuru ni urukurikirane rw'inama zitekanijwe mu mugambwe ni inama ifata ingingo mu kibanza cy'ikoraniro kaminuza inama nkuru nk'uko mubizi irimo abagumyabanga bagize inama nkuru y'inararibonye abagumyabanga bagize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara n'abagize ibiro by'umugambwe mu makomine n'abandi batwara imigwi mu mugambwe y'amaho uko ari 1386 hitabye 1083 kubera batatu basanzwe bagwaye harafunzwe rero inkingo zitari nke zigiye kwisungwa mu itunganyo ry'igihugu n'umugambwe kuva uyu munsi twisunze rero ko umugambwe CNDD-FDD inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi nyakuri mu gihugu kirangwa n'amategeko abarundi bose bakubahirizwa bakishyira kandi bakizana mu gihugu cy'amavukiro bagatunga bagatunganirwa mu byabo no mu babo atawanjye wangura ni ishimikiro kandi tumenyesha yuko i ari ntakogwako intwari y'umwene gihugu yitorera indongozi nicyo gituma aha ko turi imbere y'abenshi amakuru twaba tubamenyeshe nuko iyo ariko aravuga amajambo bakavuga bati abagumye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 hari kuri Petero Nkurunziza ubu turi kuri Jenerali Ndayishimiye ati bijya byarahetse ntibirahema kuko abagombye kubikora bagombye gukora ku cy'umwene gihugu yagwaniye sibye abarongoye igihugu ku cy'umunyagihugu yagwaniye kwitorera indongozi zibikwiye ya demokarasi niyo bagombye gukora ko nicyo gituma tuvuga tuti imbere ndiko ndasigura ingingo nicyo gituma tuvuga tuti n'umuntu wese yagombye guhunganya umutekano yagombye guhunganya inzego 2015 aha zoba ari hose gushika ngira ngo imyaka yose azoguma arondegwa kuko yagombye kujya kubiri n'iri shyaka rya bene gihugu imigambye ni myinshi ni kimenyetso kimwe mu bimenyetso bijyanye n'umwidegembyo wa bene gihugu mu gushyira ibyiyumviro hamwe mbwa kandi imigambo myinshi sisigura demokarasi gusa cyo tuvuga cyo demokarasi ari ubushake bw'umwene gihugu kwishyiraho byose kwishyira indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri kwiyemeje nk'abagumyabanga gushyira ingufu mu kubakira ku karangamutima k'umugambi CNDD-FDD n'ivyiyumviro wamye uharanira muri iyo ntumbero nyene dusubiye kwigisha kwandika neza no kubakira kwiraga igimboneza yacu Petero Nkurunziza we yatubereye akarorero mu kwicisha bugufi no mukubaka igihugu cy'ijuna n'iteka mu gukomeza ubumwe amahoro n'umutekano imboneza y'amaho iyo bavuze imboneza y'amaho si ukwamaho mu kuba ko kubaho n'umuntu yapfuye ari imboneze imboneze ya mahorero abagumyabanga bose atanu mwavuyemwo basabwe kumvira no kumva impanuro bahabwa n'indongozi mu ntumbero yo guhindura y'ubucacu guhera ubu hafashe ingoko umugumyabanga azogambararira nyine kibera umukuru w'igihugu amutumye mu butumwa butandukanye azohagarikwa mu kiringo runaka mu mugambwe yongere kuroswa amabanga ari uko byagaragaye ko yihanuye ingingo mu gihe aheruka gutunganywa bushasha intara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi umugambo kwegereza ubutegetsi abene igihugu ugiye gushyirwa mu ngiro ku murindi mushasha hafashe inkingo ko kugarukana indero discipline n'urukundo mu bagize mu bagume abanga indero na discipline n'urukundo hisunzwe ibyagiye birashikirizwa n'abagumya abanga bagize komite nkuru hisunzwe kandi ko umugambo CNDD-FDD wizewe n'abene igihugu ngo ubarongore kandi ko ari wo soko y'imigambi y'imigabo n'imigambi irongoye igihugu hapfunditswe rero izingingo tugiye gushikako umugambi haratangujwe isekeza byo gusigurira abagumya abanga imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi harashizeho ibyo fatigwako byerekana urugo rwifashe kandi ruteye imbere kandi hagiye gutanguzwa isekeza byo kubisigurira abagumya banga n'abarundi haratangujwe isekeza y'inyigisho kubiswa iby'inkona guhera ku myaka 9 gusa ku myaka 17 iki ndagisubiramo haratangujwe isekeza y'inyigisho kubiswa iby'inkona guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 17 hashinzwe ko indongozi zose zishinzwe amabanga atandukanye zizokwama ziroswa inyigisho zikija mu mabanga kugira bakure neza hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondoka hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondoka rijyanye n'amagara meza ku bagumyabanga bo mu Burundi n'abarundi bose kugira tugabanye umurindi w'ibwira ry'abantu mu gihugu cyacu hafashe ingingo yo gushiraho umugwi wo kwirimbura no gusuzuma ibiba byemewe kurangurwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu izi rero zari ingingo twebwe mu mugambwe zituraba tugiye gukorerako hari ingingo rero zega leta inzego za leta muri izo ngingo ziri mu bisata mu ngingo zijyanye uburimyi n'ubworozi n'uburobyi ibitegwa njya bukamazi bihawa agaciro mu kubisubiza iteka ibitego njabukamazi bihawe agaciro mu kubisubiza iteka byamanye nkikawa n'icyayi mu kiringo cy'imyaka 4 twiyemeje ko itoni zishika 45,000 z'igitego cy'ikawa ari wo mwimbo uzoba ushoka ku isoko mpuzamakungu mu myaka 4 gusa hashizweho ikigo kigiye cyo guteza imbere igitegwa kivoka cyo mu bwoko bwa ruhere cyongewe kandi mu bitegwa njabukamazi urwo rwose ruhimirizwa gutera ibiti 10 n'imiburiburi maze mu kiringo cy'imyaka 5 umwimbu ungana n'amatoni umuriyoni umwe ugashoka ku isoko mpuza makungu mu myaka 5 umwavu w'ikirundi udatitura isi kugira ngo hatezwe imbere uburimyi buzira akanenge buhurumbirwa mbere no mu makungu byo bitagira kiterebiyo kumva z'umutekano w'igihugu hasabwe ko imbuto zose zitegwa zibitegwa nkenegwa zokoregwa mu Burundi igisata cy'uburovyi hafashwe ingingo ko kigiye gutezwa imbere kugira ngo gisahirize mu butunzi bw'ingo n'imiryango n'igihugu gushinga ibigo by'uburimyi n'ubworozi by'akarorero agropole bingana n'amahegitari 200 kuri buri ntara mu makomine naho bingana n'amahegitari 100 muri ibyo bigo akagwizwa ibitungwa by'inkwavu z'amaraso masasa muri ibyo bigo nyine centre nese hasabwe ko habihimiriza ry'abene gihugu kugira bafatanye amatongo barimire hamwe kugira haboneke umwimbu mwinshi hanyuma dutangwe kurimisha uburyo bwa kijambere bw'amashini mu bidukikije hafashe ingingo yo kubandanya umugambi wo gutera ibiti ahantu hose hatarimye no mu bibanza birimwo inyubako rusangi nk'amashure amavuriro no ku mabarabara ibiti bibana n'indimo bikabandanya gutegwa mu ntumbero kubungabunga amashamba ibiti no kukingira ibidukikije hafashwe ingingo yo kugabanya ku buryo buboneka ikoreshwa ry'amakara aturuka ku biti hagakoreshwa ubundi buryo busubirira amakara nk'akarorero gukoresha umwuka kubijyanye n'amagara y'abantu kugira ngo agateka kumugwayi kubahirizwe hemejwe ko inyubako zo mu gisa cy'amagara y'abantu nk'amavuriro ibitaro bigiye gukurikiranwa cyane z'ibinyubako ziteka mu ntumbero yo guhindura ishusho y'igihugu na benecyo isuku rigiye kuba itegeko mu Burundi ku Murundi wese haba ku mubiri ahabaye nahakorera hafashwe ingingo yo gukurikirana amakaminuza arimwo igisata cy'amagara y'abantu mu ntumbero yo guhinyanyura no gutunganya indinganizo y'icyo gisata yotuma tugwiza abaganga benshi bibaye ngombwa tukaronka bo dusagurira amakungu hasabwe gutangura kwiga ibyankenerwa byose bikenewe kugira ngo ingwara zahora zituma abagwayi baje kwivuriza hanze mu mahanga bashobora kwivuriza mu gihugu hisunzwe ko mu bihanze amagara y'abantu na cyane cyane ugwaruka harimwo ibinyobwa nyobyabwenge bihingurirwa hano iwacu kandi bidandazwa aheshi bidakurikije amategeko hasabwe ko byohagarikwa burundu hakabanza kuba ivyigwa vyimbitse bijanye n'indero urwo rwose rugiye kubera kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo ya myiranga umurundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemwo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu hemejwe ko haba isuzumwa ryitunganywa rishasha ry'ivyigwa mu mashuri y'abamatomato ayisumbuye na kaminuza hisunzwe amahangiro y'imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi uburaro mu mashuri yisumbuye burasubijweho mu ntumbero ukomeza indero y'ugwaruka eka n'uburaro bwa kaminuza y'u Burundi bugiye kugarukirwa mu kugarukana akanovera mu ndero guhimiriza kandi abikorera utwabo gushira imitahe mu mashure afise uburaro hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure zituma abahejeje amashure bashobora kwitekaniriza akazi batarinze gutega amaso leta ahubwo bakayunganira hagiye gutorokanwa ugwaruka nabandi bafise impano zitandukanye kugira ngo bashyigikigwe abanyeshure bandika ibitabo bisozera amashuri ya kaminuza canke ibitabo byandikwa ku bushakashatsi basabwe gukorera ku byo tujana mu iterambere umutekano w'igihugu n'abene gihugu ni karahara mu Rwanda ntibacure aricyo gituma umwene gihugu wese ategeze gukunda igihugu ciwe akongera akakigwanira bibaye ngombwa akacigura ubwa mbere hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ku murundi wese hemejwe ko hagiye gutangura inyigisho zo gukunda no kundisha igihugu ku kiringo kingana n'imyaka ibiri kugwaruka gose ruhejeje amashuri yisumbuye imbere y'uko batangura inyigisho za kaminuza canke baja mu yindi mirimo ubutungane kugira ngo umwene gihugu wese atunge yongera atunganirwe mu byiwe no mubiwe akongera kandi akishira kizana mu gihugu camwibarutse dutegerezwa guharanira ubutungane butunganiriza bose mu ntumbero ukomeza umubano mwiza n'umutekano mu bene gihugu kiranoneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko mu bijanye n'intwari ibereye turemeza ko imbona kazoza 2040-2060 tutazoyishikako tudahindura inyifato n'ingendo twese ubwa mbere hasabwe abarundi bose kuzirikana ko imana twayihaye ikibanza cya mbere bayikunde bayiyoboke mukuri no mu bikorwa hasabwe indongozi n'abene gihugu kuvavanura n'ingeso y'ubujyaji ubunebwe umwe wese icakora kibonekemwo umwimbo hasabwe indongozi kubandanya bitaho ibibazo by'abene gihugu mu kubumviriza no kubereka intumbero ibereye mu bikorwa by'iterambere hasabwe ko utunganywa inyigisho zo gukunda igihugu no kugira ubuntu mu kazi kubacamanza kugira ngo bahinduke hasabwa bo vyega ko umugwi wo gutohoza ukuri no kurikuranira uruswa ikiringo ntabanduka ukanyarutsa ukongerwa sozera ibikorwa bawujeje kuko imigwi nkiyo y'ubutungane bunywanisha ya mifisi ikiringo imara kugwanya guhana no guhasha bimwe biboneka uwo wese agifisa gatima kuko gigiturire kunyuza itungane rusangi no kugira urudandazwa bwo mu kinywabi kubandanya gukurikirana abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gukomeza ubutungane kubandanya gukurikirana ibijyanye n'agati y'akazi na muntu gushiraho umugwi w'abahinga bajeje kwiga gutegura no gukurikirana amasezerano atandukanye leta igiriranira n'abikorera utwabo n'amashyirahamwe asanzwe asahiriza mu iterambere ubutunzi amahinguriro gukora ivyigwa vyerekana ivyo byose bishobora guhingurirwa mu gihugu bikongera bigashogwa mu makungu kugira ngo bishobore kutwinjiriza amafaranga mva makungu gushigikira amashyirahamwe ahingura umwavu ku buryo ku mwaka ugira kabiri ni kuvuga mu mpera z'umwaka w'2025 dushobora gushorera ku isoko mpuzamakungu amatona angana n'5,500 by'umwavu gutangura ibyigwa byo kwerekana ubwoko bw'amahinguriro yo kubakwa muri buri ntara bivanye n'ubutunzi kama dusanga muri buri karere hafashwe ingingo ko haba ibyigwa byimbitse byo kwerekana ingene amahinguriro yose ya leta n'ayabikorera utwabo yahuye n'ingorane yosubira kunagugwa gutyo n'akazi kakagwira mu gihugu kuronsa byankenegwa haba abakozi canke ibikoresho igisata kijejwe ubuziranenge bw'ibihingurirwa mu gihugu mu ntumbero y'uko icyo gisata kija ku rugero mpuzamakungu cya bebene amasoko ntanga ngufu hasabwe kugwiza umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ariho naye ari karubakwa aravuka akore neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ubutare hasabwe kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubutare buterere bimwe biboneka mu migambi iterambere y'igihugu hasabwe gushiraho igisata ibisata by'inyigisho zijyanye no gucukura no guhingura ubutare mu mashuri yisumbuye na kaminuza ubukera rugendo mu ntumbero yo gukwega ingenzi nyinshi hasabwe ko igisata cya mukera rugendo cyitabwaho gusumba ibibanza kama by'ingenzi bikanagugwa uburaro bw'ingenzi bukaja ku rugero mpuzamakungu hagakomezwa isuku no gukoresha ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha ibiri muri icyo gisata hasabwe gukomeza inyigisho zijyanye n'igisata cyo kwakira ingenzi haba mu mashuri yisumbuye cyangwa kaminuza hasabwe gutunganya gushasha no guha ubwigenge igisata kijejwe ingenzi nkuko bisabwa nkuko bisanzwe biri mu bihugu dusangiye akarere hasabwe abagwiza tunga b'abarundi n'abanyamahanga gushira imitahe muri icyo gisata cy'ingenzi gutwara abantu n'ibintu hasabwe ko amabarabara yose yononekaye yose bigwamo hasabwe ko hobi byigwa by'ingene hutunganywa neza ikibuga cy'indege mpuzamakungu Merkel ndadaye n'ayandi marembo ingenzi zinjiriramwo hasabwe ko hoteza imbere ibivuko biri ku kiyaga cya Tanganyika hasabwe ko hotunganywa ibyigwa byo kwerekana neza itunganywa y'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu bihuye n'imbonakazoza y'igihugu ubudandaji gukomeza imigenderanire ishingiye ku budandaji no gushiraho politiki itomora neza ibishogwa mu makungu hemejwe gutunganya neza urudandazwa rwo hagati mu gihugu hafashwe ingingo ko gushiraho umugwi ukurikirana igurishwa ry'ikawa kuva icera gushika ishogwe gufasha amashyirahamwe y'amakoperative kugira ngo abe ariyo azoza aragaburira amashure afise uburaro n'amakambi y'igipolisi n'igisirikare n'ahandi bishoboka igisata cy'amabanki amashyirahamwe yo kuguranana n'amashyirahamwe yo gukinga impanuka n'ubwishingizi hemeje gutanguza isekeza ryo kwigisha no guhimiriza abenegihugu kubika amafaranga yabo mabanki n'ayandi mashyirahamwe yo kuguranana guhimiriza ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu kubika no guhanahana amafaranga wo kwiragizwa ibi navyo bikaba byufasha gutuza ibiturire no gutwara amafaranga menshi mu minwe hasabwe ko amabanki yoshigikira imigambi minini kandi yo mu gihe kirekire mu bisata bitandukanye byo kugwiza umwimbo gushikira amabanki yipfuza kuja gukorera mu bindi bihugu no gutera intege amabanki yo mu makungu yipfuza kuza gukorera mu gihugu cyacu kwigisha no guhimiriza bene igihugu kwitabira gukorana n'amashyirahamwe akinga impanuka n'ubwishingizi uburaro hasabwe ko guhera ubu haba mu bisagara binini cyangwa bito bito inyubako z'uburaro zizohora zubakwa hisunzwe imbonakazoza y'Uburundi n'Abarundi muri icyo gisata inkino no kunonora imitsi hafashwe ingingo ko igisata cy'inkino no kwinonora imitsi kigiye gutunganywa ku buryo haruhande yuko gifasha mu kubungabunga amagara y'abantu kiba kandi gisata gisahiriza ubutunzi bw'igihugu gutunganya igisata cy'inkino no kunonora imitsi byubakiye kuri mukerarugendo igisata cy'ishusho y'Uburundi n'ubuhinga bwa none kuko atawutegwa iteka tekeye mu byatsi umurundi wese ategerezwa gusukura no gushariza aho aba nahakorera kubw'iyo mpamvu hagiye gutunganywa isekeza ry'ugusirimuka hasabwe abarongo ibisata by'ubuzi butandukanye ko abakozi bose butonda aho barangurira ibikogwa mu mwambaro uranga ubaranga kandi ubereye nkuko biri mu bindi bihugu hasabwe ko gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose by'ubuzi bw'igihugu byo bitegeko imigambi yatunganijwe igasozegwa bidatevye hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijyanye no gukoresha telefone ngendanwa ku kazi kugira abakozi bose ba leta bakuru umwanya utekanijwe n'amategeko gisata cy'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu gukomeza imigenderanire ishingiye kukubahana hagati y'u Burundi n'ayandi makungu gutororokanya amashyirahamwe igihugu cyacu gihurikiyemwo kandi gitangamwo intererano ariko usanga atakarusho kaboneka ayo mashyirahamwe azanira igihugu n'abenegihugu kugira ngo ingingo zifatwe zibereye ibintu nyamukuru byashitswe ko nibi ngirango turasubira kugaruka kuri bimwe byagiye biravugwa ica mbere dutangurira ko niki tuvuze tuti hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijyanye no gukoresha telefone ngendanwa ku kazi kugira ngo abakozi bose ba leta bakore umwanya utekanijwe n'amategeko dusaba yuko umukozi wese wa leta afitaniye amasezerano y'akazi na leta atazosubira gutondana kwinjirana mu kazi telefone ngendanwa ko azokoresha telefone yo ku kazi telefone ngendanwa azosura kuyikoresha amasaha y'akazi ka leta aheze iki rero nagomba muze kugisigura neza bose atangure kukiza uko mu minsi iza hagiye gufatwa ingingo ibindi ni rugarukira ubutunzi bw'igihugu kwiyemeza kugwiza umwimbu w'ibishorerwa hanze ikawa itoni 45 nivyo twiyemeje muri imyaka 4 igiye kuza nukuvuga yuko twafashe yuko amafaranga yova mu ikawa yoba yababa amafaranga akenewe mu kugura igitoro hanze niyo shingiro igitegwa kivuka twagize mu bitegwa njya bukamazi kuko ibyigo byatweretse mu ngendo twagize hanze mu bihugu byinshi haba za Buraya ha muri Aziya reka mbere no muri Afrika byerekanye yuko igitegwa kivuka kiba igitegwa njya bukamazi kandi barabisaba gose twihaye rero intumbero yuko mu myaka 5 twimbura umuriyoni w'amatoni tuvuze umuriyoni w'amatoni mwumve yuko uwo muriyoni w'amatoni uza kuzana amafaranga mva makungu umuriyaridi umwe w'amadolari iyo rero nihangiro twihaye kandi kuva ku munsi wa mbere tugiye gukwira mu gihugu dusigura iyi migambi yose iyindi ngingo yafashwe yugusahiriza ubutunzi ni yuko ishyirahamwe ihimbura umwavu ritangoshorera umwavu hanze kubera amashyirahamwe ishyirahamwe rya fomi ryaramadikorirwa riraheraheza amahinguriro mashasha ry'ibujumbura ryaraheze hama ijyo mu kumoso nayo bariko barugara ibyuma nico gitondo twavuze kuti mu myaka 2 bebashora 500,000 by'amatoni ashobora kwinjiza hafi imiliyoni 450,000 z'amadolari ibi tubivuze kubera ejo tuvuze tuti twebwe turabona ko hariho ikibazo cy'ukuronka ibidandwazwa hanze rero reka tureke kwidoga nkuko twabivuze mu masengesho aheruka turiko turoga turibira twibirukana mafi mu maboko nivyo rero muri make nagomba ngarukize ko ibindi byinshi mwumvise kare by'umugambwe ingene twa twitunganya haba gutunganya abazo dusubirira duhereye kubiswa iby'inkona bisivye inkona batabizi n'abana afite imyaka 9 gushika ku myaka 17 no tugiye gukorera ko kugira umwana wese akure azi guciwe azi yo cavuye niyo kija tumupange neza abo umwana akerebutse umwana yubaha umwana akunda ibikogwa umwana akunda igihugu umwana atambuka neza hanyuma ejo twe dufise abana bazoshobora kudusubirira bazi nyene bapanga neza igihugu murakoze.